Sasa ushindi yangu inazungua wapi na nini? Siwezi shinda hata na penalty hata siku moja. Nikishinda na penalty one day is a problem.